kunnafoni min bɛ di nansarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma serisi la maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye
maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye maraka fama i bisimila bi kunnafoni bɛ cogo di
donbaru labɛnna fasiri jɛkulu ma aw fɛ a bɛna lase ne serisi la maraka fama fɛ Ibrahim Lam, Kaleto Shuya Kulela Bidunya ina Alamza, September Galo Kletan Anisawa Samba Fla Anitani Shigi Kunafoni Bagurba Ufle Yasa Femye Nyeda Makura Obseka Di Jamana Donga Franyonga Nkulu Mwachoko Mine Nangoma Nazaraka Na Societe Civil Ka Kwajo Nyeta Sira Ani Jemufanga Obseka Korado Choko Mina Inio European Aleye Barabolo Kura Korado Ni Aleye Do Koro San Sabab Bonyango Barabolo Mi Nabnake Ikatunga Fon Nyeta Sira Utamaliye Tako Folo Forum International Security Noe Lakana E Ola Halea Ukan Ani Lakana Barayorola Ukwama FEST Abina ke novembre kalo kile shegin dega kuncha kile kunonton samba fla anitani shegin abike musée de la femme na musokunda bamakoya Mamoudou Gassama maliden funengeni mi nali den tani musomaninka onin kishi sanaso onanina na paris france jamana okonana mekalo esawati aye france denya seben aye osoro oyamaru ya seben ni obay ayele maliko foka ke france ga denye obora uka jamana ka yamaru ya gafe ba konana nuko mako journal officiel français kunungu dungoro lokmo ba oluye ninyi munumuna wala wala awiye sisadanina awninche maraka fama ka journal bamara lamelila Amora kore fo sisada nina yasa nyeda makura biseka di jamana donga franyanga nkulu oluma choko munu na ku korodo nyeta sira okaseka sabati jemu fanga okajidi union european alei kundo barabulo koro balaboro minab na kesan sabab bonyango kono nu kwa mako ka ko meru nywana hakli na yasa abiseka ke fenji dele choko mina ka ta sira kura okulu bange femi katunga fo jamana donga franyanga nkulu ye useku joro fa choko mina ukoni barabulo bilibili ma ko ibiscus a barabulo anyeda ma ukera kunungo Kaira Maula, Maison du Partenariat, Okonana, Nyana Jere do Sinfe, Jamana Dung Luka for Anyongan Kuluka, Ikadunga for Yamaria, Okonana. Nimbarabulum in Flenye, in European go, Aleba, Awali Ali, Tamasrauke, Sansaba Bonyango Kono, Abebla, Fed, Noe Barabulu Bilibili, Sunyere, Atakutanikilina, Ominan Konana, Sefawari, a milliard saba. Million kemè flanin bi wolon vlan ana kunganfen ana be odema a coordinateur projet ibicus noye samba etembelie aleko lanyini te dore kwa joli nyeta sira tamale jemu fanga o jidili malikono femi gato nga fo wati kuntala jayre kon nana jamana donga franyonga nkulu olu kon nana akadja bofan bela jele jamana fandan nana bela jele dabidu malikola chikomina nyeta sira ani jemu fanga jidili Tako folo obnake nyona jere bilebele nabnake lakana ola haliaka nuko ma forum international sur la sécurité et la santé au travail ani lakana bsega sabati mawuye ukabararo konnana tokomna FEST abe okofo bokuruba fola abna waliya femi gadu ngafondo bomurgalo cliché ngi diga kunja clé kononton samba fla ani tani chegi musée de la femme musokunda bamako ya abna ke oka kuma kam mena du bala odeyi femi gadu ngafo mawuseka lakana tokomna nyebla fereula yasa ukalakanda ukabarabulo uluko nana we baramununke sanga ani wati uka chaka yoro uluko nana nin kuna foni adira la selido se vega nyeshi dongoro nyini na uma kunungo conseil national du patronat du mali cnpm okonana alabe mba ufe nuko ma consortium africain pour le développement durable cadd ani mali assistance service bagulu wafola mas ani agence bitini communication uluka franyuangan oba jidili kofo Mamoudou Gassama nale funengeni yemuye dinta ni musulaka ko onin kishi sanoso unanina na parikon nana nobe fransi jamana ko fo mekalo sa wati kaye fransi dinya seben kayo sro ni kumaga in seben tiara ka sababu ke fo saria bulo dore ka bondu ko ma decret mumbe naturalisation nazarakana ode yeka ika jamana dinya ko o seben tia ka fo ikira fransi ga denye okoni o decret o bora wa ika donga fo o blara uka jamana furoba seben ba konna na gafe banu kuma ko journal officiel okera e kunungo Mamudu Gassama, San Mwa Anifla Malidendu, Nuya Le Chwakeku, Akamalia Chwaku, Spider-Man, Noye Ikadonga Fo Chemi Nalebe Pansanoka Maukishika, Akera Onyuanaye, Francis Jamana Okonana, Mekalo Klim Mwa Ani Woro, Temelin, Parikonana. Nigeria Jamana. Jamana Nyema, Mamudu Buyari. Aya dangene maya kunungo jamana dembela jele nyekoro kafo alena ke cheboye aka fanyininton uka chebo sugandi la jamana nyema ya siki uho mko nana Nigeria jamana uko nana wa alekele ne ikambo maware mikambo gafaraka aka parti uko nana yasa sengadu fevri kalo jamana nyema ya siki kalatala uka jamana konana nwe Nigeria wa Muhammadu Buyari aere shive sambi ulovla aninduru e banyangula atara aka fanyininton udaka yoro la noe kongre de progressiste APC Faba kono Abuja Nigeria jamana ukonana kataka akakana bo seven kato ulado akafanya ininton ukonana ame bita kujeni farakulonya na jaye bi ame na kuma kirengereni yala senatulanchi dekan senatulanchi mini adama alimno kunguno nyenye ko wala wala anye adama maiga ale journaliste sportif radio bengam kuma so bayingono bi kono to aniwolo vla tomi kle fien suru adama bi kuna fonu senatulanchi abem kufo nyefoli ganyi
Franyajo kuna funi na bita be boli sena dulanchi drone deka. Okum kona nasa kan kade minka nga ke Tanzania ufe sam bafla anita ani kono ton. Donko zone west a uluka eliminatoru kona na. Nwa beka ke Senegal ni watila. Mali demsenu uluko nika boko folola. We seba soro gambika group B kono na ukera fla ani kanangulu. Upeke sababu yesa ulube kalive kata demifinal la. Demifinal minkona na usigilendo ni watila. Ka gine aleni Cap Vert. O seba group cela ko makono ni gubu fla wulu be nyogon soro bi chouina e Dakar Kaufi donc na la sonoma dimanche nata Mali ale ni mami mana seba soro ni ndulanchin konana oni Mali be nyogon soro demi finale ale kenekam avec 19h ou atula donc djiklu folo la no group A et Senegal ale ni Sierra Leone wulu be nyogon soro amba fo ambe do drone de keka ni shanga demsenuma alaka e nyeta soro duma ni koin konana donc ali bi en fait ça sina ndulanchi ku konana Coupe du Mali attaque biduru ani shigina au demi-finale ou fana urbina dashi ni dokun labaina sibiridu donc lazara wati donc COB alebe stade malien de Bamako au bismillah adou seje dimanche no cardo femme Afrique football elite ale fana be djuluba ase bismillah ofana beke 16h wati la stade Modibo Keita la
Nintu ye Adama Maiga aleka nyefolie senatulanchi farakulu nyana je ogum konnana Adama Maiga journaliste sportif radio Benkan ale sanfe Adama initié akambe dore ni ala sona Adama ngani nyefolu ndebe danse anga bila selila mila bena fasiri jekulu maofeka lase ne seyidu sila maraka fama fe Ibrahim Lam fimani kale kale misra kauka fimani kale to shua kolela ni ala manga joya joana sina na nyuan soroyan watikile radio sokile biko nonto anu ulovla tomi kile fien suru kabosu nungura kuluju naka kurlana kakuda funu kura uko ludangine maya awye doko kun laban kuna funu ni alaka jien inshallah yano chesa naba feka singa maraka fama journal bomara la me apta malizum.net sanfale chakebara bololo furuba kuna funi ndioro do nango ma malizum.net journal en ligne ana maraka fama ka journal bomara anaka kuna funi to anu belajilinyi awni che akambe shini inshallah
maraka fama ka bi journal bambara la sera auma ka sababu nyuma ke malizum.net